Wekuniza wethu lapha ke sibona uLusanda kuyingane kaMgqumeni eviza kuhle kwenziwa uyena uNgizwe phana ekwenzela yena ubaba wakhe. Kodwa ke ngaphambi kwaningenela lolu daba ngicela ukuthi ke nginibingelele ngimbose CTM TV ngithi nje uma usaqala ukungena la kule channel sicela wenze ukulungile upresse phela usubscribe na notification bell uzibe mathuba namahle ukuthola wonke ama video azophuma la kule channel. Hayi ke wenza kwethu sibona lapha na uLusanda kunyana kaMgqumeni obuya bemchukulu njengoba phela aveza amagalelo amahle kaNgizwe awenzela ngaphansi kwegama likaMgqumeni njengoba ke eveze ukuthi ke uNgizwe wanikela ngezinkomo ezilishumi kwathi kwenziwe phela isikhumbuzo sebhova likadikadika kodwa ke namhlanje akahlonishwa ukuthi uyahlanya kubuyiswa ngaye ukuthi ke abantu ababukisa ngaye laba bathi bahlonipha uMgqumeni. Uphinde ke wathi ke uNgizwe Mchunu uyena ujikelele uyena umuntu obumelayo obubhinca futhi uyena umuntu oneqiniso ongafuni ukudliwa amandla womuntu. Abanye bayakhuluma nje ngoba imilomo imanzi kodwa abakaze benze lutho bengabheke inzuzo konke ke abakwenzayo suke bezofumbathiswa uthu. Hayi ke wenganeza kwethu ke usho njalo phayana unyana webhova likadikadika kuLusanda. Ake sizibambelana ke simboso sithi MTV sithi nje ihlangane kwi-video elandelayo.